reka rero mbanze ndabaramutse mwe barundi namwe barundi kazi rero mudabema gukurikira amakuru yacu kuri channel ya nyumukunda cyane ya iWatch TV mubandanya rero mpuyakurikira muri mu bice bitandukanye bigize igugu cyacu cyo Burundi ndetse mukadukurikira muri ijya nino ku isi hatandukanye mwe barundi rero namwe barundi kazi mudabema gukurikira amakuru yacu reka ndabasabe muce mu fyonda partager ndetse na sabone mukoreshe ya ndetse na subscribe maze musangize amakuru yacu n'abandi bose bari ijya nino babandanye bayakurikira barundi rero namwe barundi kazi mudabema gukurikira amakuru yacu reka tuze tubabarire inkuru iri ko iracaracara mu bisata by'amakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho bariko baravuga inkuru iteye ubwoba mu Burundi hariko haravugwa intambara y'abarungura na nkoroka iriko irabandanya mu butungane bw'u Burundi inyuma y'ukwezwa na sentare ibiro bikuru by'igisirikare byikemezwa ko bizigikorwa bariko barakora abasirikare benwa barungura na Aristide Segaterama bagumijwe mu mpimba abo bari bapfunganywe bo baciriwe igihano cy'umwaka bo baca bararekurwa kubera iki abajejwe bagumye bapfunzwe ariko abahamye bo bakarekurwa ese ko ari ukuboko kurekura kwa nkoroka mu butungane ifatwa rya Lieutenant Colonel Benoit Barungura Lieutenant Colonel Benoit Barungura yahagaritswe n'abakozi b'iperereza SNR ku igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda 2021 uwo munsi nyene haradashwe adjudant chef Aristide Segaterama umukozi w'iperereza rya gisirikare yakorera mu biro by'umushikiranganje wo kwivuna abasi imisi ibiri imbere kuwa 16 kwezi kw'icenda 2021 hari hafashwe abanyamurenge babiri Brice Bahanda na Mutoni Sebakanura bene umurundi yitwa ko yari impunzi mu Buganda ariko avuga ko yakorera iperereza ry'u Burundi mu ikambi y'impunzi Inakivare Prosperi Ngoga abo banyamurenge bari binjiye nk'intumwa z'umuhari twirwaneho wo muri Kongo intumwa zari zije guhura n'abategetsi mu gisirikare cy'u Burundi ingene bokorana igisirikare kigatanga ibiganisho kuri twirwaneho umuhari nawo ukabafasha kurwanya Red Tabara abanyamurenge baje mu Burundi kuwa 10 kwezi kw'icenda 2021 bazanywe na Prosper Ngoga bashikira mu ihoteli Mucarama mu Burundi baragiranye amanama na Lieutenant Colonel Benoit Barungura bena adjudant chef Aristide Segaterama bari bemeye kubashikana kubarongoye gisirikare aho niho baca bafatwa n'abakozi b'iperereza SNR batabwa muri batwara mu busho hafi ya katedrali Regina Mundi ibujumbura bamaze kwisigura kubyabazanye abanyamurenge bafatiwe ko inkoho ku mutwe imbere ya Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka ngo basigure ibiturire bahaye yetu na Colonel Benoit Barungura nabo barabihakana ikibazo nyamukuru cahindutse ico kwagiriza Barungura kurusha ico umutekano w'u Burundi kubwankoroka kari akaryo keza ko kwihora Benoit Barungura yari amubangamiye ku matongo nkoroka yagirizwa ko yashatse kunyaga abanyagihugu muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi Benoit Barungura yaratohoje ivyayo matongo ajana amarira y'abanyagihugu mu nzego zikomeye z'igihugu aho niho havuye urwanko rudasanzwe ruri hagati ya nkoroka na Barungura izo ntwaza ngabo zibiri zahoze zose zirwana muri CNDD-FDD Barungura yarejejwe ariko aguma mu munyororo bakijanwa muri parike generali ya Muha icariho cumushikiranga cumushikiriza manza mukuru yarabuze icaha ashira kuri babanyamurenge babiri kuri Prosper Ngoga kuri Benwa Barungura na Aristide Segaterama mu gihe yagira abarekure bitahirire yahawe itegeko na procureur general Aristide Sengiyumva ryo kubarongeka mu mpimba yitwaje ko ikibazo cariko gukurikiranwa nabo hejuru aho hari muri gicugutu ibumbi 2021 naho kuwa 11 kwezi kwa gatanu 2022 bano bose baraburanye muri kuru dapere ya Muha muri urwo rubanza abanyamurenge bagirizwa ko bashatse guteranya ibihugu bya Kongo n'u Burundi abasirikare nabo bakagirizwa ko batatanze raporo kuba bakurira urwandiko rwavuye mu biro bikuru bya gisirikare rwabeshuje ibyo abasoda bagirizwa maze rumenyesha sentare ko ibiro bikuru by'igisirikare bizi abo basoda kandi ko bizi igikorwa barimo kuwa 13/7/2022 sentare yarejeje abasirikare icira igihano cy'umunyororo w'umwaka babanyamurenge babiri be na Prosper Ngoga munyuma ababuranyi bose baramenyeshejwe ko parike igiye kunguruza ariko haciye imizi abanyamurenge na Prosper Ngoga bamenyeshwa ko parike yahevye ivyo kunguruza kugihano baciriwe kuwa 18 kwezi kw'icenda 2022 Blisse Bahanda Mutoni Sebakanura ndetse na Prosper Ngoga barasohotse ibohero rikuru rya mpimba baritahira Lieto na Koloneli Benwa Barungura na ajudant chef Aristide Segaterama bo basigayeyo mu kurindira ko urubanza rwabo ruzokunguruzwa muri sentare ntahinyuzwa iby'ubutungane bw'u Burundi vyama ari agatangaza abagiriye co byaroroshe kubarekura abajejwe n'umukoresha wabo akemeza ko azi igikorwa yabatumye bo baracavundiye mu munyororo tubajije impamvu bidashoboka ko Benwa Barungurana Aristide Segaterama batopfuma baburana bidegembya isoko ryacu ryatumenyesheje ko byose byugariye kwa nkoroka yicura ko Benwa Barungura azohava amwihorora niyo niyasoho niyaramuka asotse aho ntawo kwibagira ko irihunde ry'indya neza nkorokana na Barungura hadutse ugusharikana gukomeye hagati y'iperereza rya gisirikare ryatwarwa na Koloneli Ernest Musaba muri 2021 be n'iperereza ry'igihugu SNR ryatwarwa mu gihugu hagati na Koloneli Alfred Innocent Musere muri 2021 mu Burundi two kwibaza ese ni ryari ubutungane bw'u Burundi buzoba ubutungane koko na makuru rero mwabandanyaga mukurikira kuri channel y'umukunda cyane ya Iwacu TV mukaba mwabandanyaga mudukurikira muri ijya nino hatandukanye makuru yacu nakagaruka mukomeze mugire umuhinga mu mwiza kandi Imana ibandanye ibarinde kandi mukomeze mubane n'Imana.